ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwe banywanye mukurikira imbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV nimbonesha kure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi uyu numwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho inombonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye aho rwibanda cyane cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazi na muntu abari kuvugwa mu butungane abari kuvugwa mu cibano abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mamwaranyegejwe turatohoza amazi tukabashikiriza idonido tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho mu gisagara cha Bujumbura hatewe ibisasu bitari bekiye ku nyubako zikoreramwo ubushiranganje ibyo bisasu bikaba byatewe na Red Tabara ivuga ko ifise abarwanyi nka hose mu gisagara cha Bujumbura kandi ikemeza ko iriko irakorana n'inzego z'umutekano mu gihugu cy'u Burundi aho yanavuze aha mazina y'ahantu hahambaye cyane kandi hakomeye igiye gukora ibitero bikomeye cyane aho yavuze ko no kukirimba cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste ndeshimiye bashatse bahakora ibitero ibi akaba ari ibintu biteye ubwoba kandi byerekana neza ko leta ya CNDD iticaye ngo iganire na Red Tabara ibara rishobora kugwa umwanya n'umwanya kuko biraboneka neza ko Red Tabara irafise ingufu nyinshi kandi irafise abanyepolitike bariko barakorana bari ngaha mu gihugu cy'u Burundi harimo n'abahenda President Evariste ndeshimiye ko bari ku ruhande rwiwe mu by'ukuri bamurwanyiriza mu ruyere rukomeye cyane ibi akaba ari ibintu biteye ubwoba abarundi batari bake bavuga ko igihugu cyabo cyamaze gutambwa na CNDD-FDD kandi bikaba ari ibintu byerekana ko ibintu aho bigeze ibara rishobora kugwa umwanya n'umwanya turabigaruka ko mu idonido rya makuru aho tuza kubabwira ibibanza bihambaye Red Tabara yavuze ko igiye gukoramwo ibitero ndetse n'ahandi hantu henshi hatandukanye bivugwa ko umwanya n'umwanya ashobora guturizwa na Red Tabara mu ntumbero kugira ngo igondoze ubutegetsi bwa CNDD-FDD kuko Red Tabara yahisemo kujya yibasira ibibanza bitarimwo abanyagihugu benshi kuko baramaze igihe bakora ibitero amaze ngo leta y'u Burundi ikica abanyagihugu ikavuga ko ari Red Tabara yabishe kugira ngo icafuze uwo muhari urwanira demokarasi mu gihugu cy'u Burundi. Turanababwira ko abanyepolitike batandukanye barwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye akwiye gusigura neza intambara ariko arategura kandi bagahanura imbonera kure kureka kwishora mu bwicanyi kuko byanze bikunze bazabibazwa mu minsi iri imbere kuko ubutegetsi butazarama kandi ko butazamaho kuko biratangaje kubona umukuru w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'uwahoze arwara umugambwe ku butegetsi bose bahuriza ku mugambi umwe bavuga ko bariko baritegurira intambara kandi bakavuga ko iyo ntambara igiye kurwanywa n'imbonera kure benshi rero bakabavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yarakwiye gusigurira abarundi iyo ntambara bariko baritegura kandi akaha n'abarundi umuco kubiriko biravugwa ko imbonera kure zahawe itegeko ryo kwica abanyagihugu badafise ico bazira turabigaruka ko mu idonido rya makuru saya gusana andi makuru menshi ahambaye cyane twabateguriye tugira ngo tubashikirize aho tuzana kubabwira ku majambo akomeye yatangajwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriano Ndikuriyo yemeza ko umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi udahari kandi bikaza byerekana ko byanze bikunze umwanya n'umwanya ibara rishobora kugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu gihe abarundi batari bake bemeza ko ibara ryahejeje kugwa kuko bemeza ko igihugu cy'u Burundi cyamaze kugera mu mfiro ku mfiro byose nyine mugiye kubikurikira kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi ico busabwa nta kindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV byonda kuri sabone canke subscribe kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo Reveriano Ndikuriyo yagize ati abashatse bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 ntibagire ngo byaraheze kuko turiko turabahiga kandi turiko turakoresha imbaraga zose kugira ngo tubafase. Umunyamabanga w'umugambwe CNDD Reverie yandi kuri yo yahaye ikiganiro abamenyesha makuru mu ntumbero yo kunashikiriza ibyapfunditswe mu nama ya komite nkuru y'uwo mugambwe yari imaze iminsi ibiri ibera muri komine Mwumba mu ntara ya Ngozi. Reveriano ni kuri yo amenyesha ko abagombye gutembagaza ubutegetsi muri 2015 kuri Petero Nkurunziza batokwibaza ngo byaraheze byaribagiwe kuko turabitekereza kandi bose turiko turabakoraho nabo ubutungane butazashikira tuzakoresha imbaraga ndetse n'uruyeri rwinshi kugira ngo tubagereho. Agira ati bijya ntibyaheze kuko abagombye kubikora bagombye gukora guco umwenegihugu yagwaniye uburenganzira bwo kwitorera inzego zibikwiriye. Iyo nayo niyo demokarasi tuvuga. Nico gituma tuvuga tuti wese yagombye guhungabanya umutekano n'inzego muri 2015 aho azoba ari hose azoguma aronderwa kuko yagombye kushaka gucaneshamwo abene gihugu kandi ashaka kugumura abarundi. Ibi byose nyine umunyamabanga mukuru w'umugambwe rw'ubutegetsi akaba yabisiguye mu gihe bari bamubajije ku cyabagerageje gutembagaza ubutegetsi kuko biboneka neza ko muri no minsi ngari cyo kibazo kikomeye cyane ubutegetsi bwa CNDD-FDD bufise. Ariko benshi bakavuga ko byose abagombye gutembagaza ubutegetsi ahubwo bari bakwiye gushimirwa kuko bakore bari bagerageje gukora igikorwa cy'uburwari kuko ikiringo cy'umuhisi Pierre Nkurunziza cya gatatu kitari gikurikije amategeko cyatumye abarundi batari bake bapfa abandi bahura n'ingorane zikomeye cyane kugeza n'ubu ngubu. Ibibazo byabaye muri icyo kiringo cya gatatu bikaba bikibonekeza akaba ariyo mpamvu abarundi isinzi bavuga ko ahubwo abarundi bagombye gutembagaza ubutegetsi bari batabaye abarundi aho benshi bemeza ko byanze bikunze imbere igihe intwaro yahinduka abarundi bagombye gutembagaza ubutegetsi bagarukanwa mu gihugu bazagasubizwa ijunje n'ijambo bahoranye kuko nabagabo baharaniye ukwigenga k'abarundi naho bitakunze kubera akarwe gatoya karinga mu gihugu c'u Burundi gashaka kugumya gapfukamye abarundi munda nk'uko mukunze kubibona. Tuvuye kuri ano makuru, amakuru yacu tabandanize ku biriko biravugwa nga mu gihugu cy'u Burundi aho abanyepolitiki batandukanye basaba Perezida Evariste Ndayishimiye gutanga umuco ku ntambara ariko arategura ndetse n'impamvu atari kureka ngo abajejwe kuyirwana aribo bazayirwana amaze akaha ibikoresho imbonerakure aho yabahaye imipanga ndetse n'ibindi byinshi bikabiteje uruhagarara rukomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Urunani rw'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi rumenyesha ko rutewe impungenge n'agacerere ka leta ku bijanye n'itangwa ry'imipanga ku mbonerakure rimaze iminsi rivugwa. Frederic Bamvugenyumvira avuga ko amajambo ashikirizwa n'uwahoze arongoye umugambwe Manase Nzobonimpa ahamagarira imbonerakure kwitegurira intambara hamwe n'ibyashikirijwe n'umukuru w'igihugu ko bagiye guha ibigwanisho imbonerakure bitobuza abantu kwibaza ko koko iyo mipanga yatanzwe koko na CNDD-FDD. Frederic Bamvuga inyumvira akaba avugira nyine abanyepolitiki barwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD aho avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yarakwiye kuva mu gacerere amaze agasigurira abarundi ibyo ariko arategura. Mu runani nyine aho Frederic Bamvuga inyumvira avugira basaba umukuru w'igihugu kumenyesha abarundi uwo mwansi bitegurira kugwanya uwariwe maze ababifitiye ubumenyi kandi bazwi n'amategeko abe aribo baja kuyirwana. Frederic Bamvuga inyumvira arongoye urwo runani ahanura kandi imbonerakure kudahendwa ngo zisuke mu bwicanyi kuko bazokurikiranwa n'ubutungane batazokwama bakingiwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ibi ni ibintu bibabaje kandi biteye ubwiko biribonekeza ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho abarundi batari bake bari mu mwiheburo ukomeye cyane kubera amakosa akomeye cyane ariko araba ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'ubwicanyi ndengerabutungane buriko buribonekeza mu gihugu cy'u Burundi. Benshi bakavuga ko CNDD-FDD ataco iriko irafasha abarundi, kandi bakavuga ko igihugu cy'u Burundi cyamaze kugwa mu manga ikomeye cyane kubera amabi akomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye n'abafatanya gutwara igihugu cy'u Burundi bariko barakorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Mbere yuko tubabwira ku makuru arabana n'umutekano, aho Red Tabara yaraye ikoze ibitero bikomeye cyane kuhakorera ubushyiranganji, kandi kanavuga ko igiye gukora ibitero bihambaye cyane mu bibanza bihambaye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Reka tubanze tubabwire kuri no nkuru nanone iriko iravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Abakozi ba leta bacererwa ku buzi bakanasiba uko bashatse bagiye guhanwa biboneka, niko Jerome Niyonzima yatangaje. Uwo ni umuvugizi wa leta akaba n'umuvugizi umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi akaba n'umuvugizi wayo Jerome Niyonzima amenyesha ko hibonekeza abakozi batacubahiriza amasaha y'akazi bagasiba uko babigombeye ku buzi bwa leta, bigatuma igihugu kidashobora gutera kuri yambona kazoza ya 2024-2026 abo bagiye guhanwa bimwe biboneka. Ibi ni bimwe mu byapfundikiwe mu nama shiranganje yakoranye igenekerezo rya 17 na mukiza 2024 irongowe na Evariste Ndayishimiye. Inama shiranganje yakoranye kuwa gatatu igenekerezo rya 17 na mukiza 2024 irongowe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Mu byo bariko bariga harimo amasaha y'akazi ku bakozi ba leta, aho basanze ku buzi bwa leta bwinshi abakozi batacubahiriza umwanya w'akazi, bamwe bagasiba uko bashatse abandi bagacererwa uko bigombeye, kandi ibyo bikaba biza kunigira mu menshi imbona kazoza ya 2024-2026. Nkuko byashikirijwe n'umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi Jerome Niyonzima akaba n'umuvugizi wayo, yagize ati amasaha y'akazi ni ukuvuga isaha imwe y'igitondo gushika isaha 9:30 y'umuhingamo kuva kwa wa mbere gushika kwa gatanu, hakabamo n'akaruhuko k'iminota 30. Ukutubahiriza amasaha y'akazi ni bimwe mu bibangamira ya migambi y'imbonakazoza 2024-2026. Mu ntumbero kubahiriza abakozi ngo bakore batekaniwe iyo ntiguro yashaka gutegura ukundi amasaha y'akazi yagenda, Jerome Niyonzima arongera ati inama shiranganje yasanze ikibazo atari amasaha yo gutonda ku buzi, ahubwo ari ubegito bw'abakozi bonyine ubwabo bafise ingeso yo gucererwa, abakoresha nabo bakabifata ibisanzwe ntibabahane. Inama shikiranganje yaciye ifata ingingo y'uko amasaha y'akazi ari yayandi nyine, kandi abakozi bagakurikiranwa neza hakanakoresha ubuhinga bwa none mu kuraba ko batonze ku gihe, abicerereza n'abasiba nabo bagahanwa hisunzwe amategeko. Leta y'u Burundi ikwiye gukemura ikibazo cy'igitoro kimaze iminsi kibonekeza, kuko riri mu bituma abakozi benshi bamaze iminsi bashika bacererewe kubera abashika ku bituro bagasanga imirongo miremire, imodoka zunguruza abantu nazo zikabura, ibi bigatuma bacererwa ku buzi bwabo. Ibyerekana neza ko abakozi atari bo bari mu ikosa, ahubwo ikosa riri mfiswe na leta y'u Burundi idashaka gukemura ibibazo bitandukanye bihanze abarundi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Akaba ari ibibazo benshi mu bakozi bashikiriza bakavuga ko ikibazo atari bo, ahubwo ikibazo ari leta yabo. Tuvuye kuri iyo nkuru, amakuru yacu tabandarize ku makuru arabana n'umutekano, aho Bujumbura hari ibisasu bibiri byaturikiye muri karitsiye 10 ya 10 ya zone Ngagara nk'isaha 3 mu ijoro hafi y'inyubakwa z'ubushiranganje bw'umutekano. Amwe mu makuru avuga ko zino grenade zatewe ahari ibyuma bya rigidezo transformateur, hari n'amazu yononekaye cyane, abasirikare benshi bamaze kuhashika. Kandi Red Tabara igitangaje ni uko yatangaje ko igiye kubandanya ikora ibindi bitero bikomeye cyane ikibanda ku nyubako zikoreramo leta ndetse n'ahantu hacunzwe cyane, aho yagaragaje ko no ku kirimba cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi igiye kuhakora ibitero bikomeye cyane, kandi kanemeza ko iriko irakorana na bamwe mu nzego z'umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho nyine rero dutabara yajeshimangira ibiherutse gutangazwa n'umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca aho yatangaje ko byanze bikunze leta y'u Burundi iriko irakora amakosa akomeye cyane mu buryo bw'umutekano kuko rero dutabara itashobora gukora ibitero atanzego z'umutekano zabigiyemo akaba ariyo mpamvu na rero dutabara yaje ibishimangira ikavuga ko intumbero ifise ariyo guhindura u Burundi amaze umurundi wese agasubizwa umwidegembyo yaswe na CNDD FTD n'amakuru menshi abariko aravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi yose nyine tukabatohoreza tukabacishiriza kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV wowe cyo busabwa nta kindi no gupyonda kuri sabone niba utarabyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.